Nchuti bakunzi mko muratumviriza n'umwanya rero n'umwanya wuko tuganira ku ijambo ry'Imana muri iki gitondo kuri mikro muri kumwe na Jackson Ngishimana. Reka dusome rino jambo ryanditse mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 37 ku murongo wa gatanu ya Itanguriro igice cya 37 ku murongo wa gatanu. Yosefu aruta inzozi azirotorera bene se barushiriza kumwanka. Ndasubiramo, Yosefu aruta inzozi azirotorera bene se barushiriza kumwanka. Muraze rero ko tumaze iminsi tuko turiga ku vyerekeranye n'ingazi indwi umuntu ategezwa guca ko kugira ngo ashike ku masezerano yiwe. Hari ivyo Imana yagusezeraniye ni vyinshi kandi vyiza, ko Imana nishobora kudusezeranira bibi yamidusezeranira vyiza. Tumaze iminsi twiga ingazi zitandukanye, none uno munsi tugomba twige ingazi yindi. Turamaze kwiga ingazi imwe yuko umuntu kugira ngo ashika aho Imana igomba kwashika ni ngombwa ace mu bukene. Turamaze no kwiga kandi nuko umuntu ashobora guhemukirwa. Tumaze no kwiga kandi ko umuntu ashobora gusuzugurwa agashigwa hasi. Ivyo ni ibintu bitatu tumaze kwiga. None uno munsi tugira twige ikigira kane cuko ingazi igira kane umuntu ashobora kucako. Murazi ko twavuze ko tuzokwiga ingazi ndwi kugira ngo umuntu ashike hahandi uhora agomba kwashika. Dusubiremo rero rya jambo kugira ngo ndakubwire ingazi igira kane tugira twige. Ni jambo ryanditse mu Itanguriro igice cya 37 ku murongo wa gatanu, havuga ati Yosefu aruta inzozi azirotorera bene se barushiriza kumwanka. Ni jambo rivuga kwankwa. Ingazi igira kane ni kwankwa. Uti Jack, kwankwa bisigura iki? Kwankwa bisigura ko abantu bakwanse cyangwa umuntu yakwanse kubw'impamvu runaka. Uri umuntu w'Imana, uri umuntu Imana asezeraniye amasezerano, hari ibyo ngazi indwi utegereza gucamo kugira ngo ushike hahandi. Muri izo ngazi indwi nk'uko tumaze kwiga ingazi zishika kuri zitatu, ubu rero tukaba tugomba kwiga ingazi igira kane yo kwankwa. Ngomba ko utahura neza ingene umuntu ashobora kwankwa kandi bitamuvuye ko kandi ataka ibi yakoze. Uyu musore yitwa Yosefu, aha dusoma ko yarotoreye inzozi bene se barushirizaho kumwanka, yari umwana wa nyuma wo kwa Yakobo. Karakana se akunda cyane, kandi impamvu yagakunda nuko karakana ka nyuma kamuba hafi mu busaza bwiwe. Hariho abakuru ba Yosefu bari bahari, mugabo birigwa mu bikorwa bindi bitandukanye ko bari bakuze byari bitandukanye n'uwo mwana muto. Uwo mwana muto yiruka hafi ya se akamusimbira ko eke muravyumva umwana wa nyuma nawe uvyaye mu busaza acamera nk'umuzukuru. Kuko se yamukunda cyane yaranamukoreshereje impuzu z'inyambara abami, bene se ntibabinezererwa. Mu gishingo cyo kunezerwa bumva mu mutima wabo bababaye cyane kubwa mwene se ingene Imana igize neza akaba akunzwe na se. Buriya si byiza cyangwa si cyane, si kenshi nako, si kenshi abo muvukana cyangwa abo mubana cyangwa abo mukorana cyangwa abo musenga hamwe banezererwa cyane mu gihe Imana ikugiriye neza ikagushira hejuru. Aba bene se ntabwo banezererwe cyane kubona se amukunze, nkuko nawe benshi batakunze ingene Imana yakugiriye neza. Hariho benshi batakunze ingene Imana yakukuye hahandi gushira hahandi. Nibakunze ingene Imana yaguhaye na kagahuzu, nibakunze ingene Imana yaguhaye na yanzu, nibakunze ingene Imana yaguhaye na wa muduga, nibyakunze nibabikunze. Mu gishingo cyo kubikunda bahavuye bashiraho urwango kugira ngo barabe ingene bo kugirira nabi. Yosefu yarakunzwe na se mugabo yankwa na bene wabo. Yosefu akundwa n'Imana mugabo yankwa na bene wabo. Bene wabo bari kunezerwa bati akana ka nyuma papa rakagiriye neza mugabo mugishiko cyo kunezerwa baramwanka maze hagera ikindi gihe aruti inzozi inzozi zigaragaza ko Imana izo mushira hejuru inzozi zigaragaza amasezerano Imana izo mugirira buriya si vyiza umuntu guserura amasezerano Imana yamubwiye hari ivyo Imana yatubwiye byinshi hari ivyo Imana yakubwiye byinshi buriya si vyiza kubirotorera buri muntu wese cyangwa si vyiza kubibwira uwari we wese ubonye Yosefu yumva ko ari atangorane kusurotorera abo bavukana n'abavyeyi biwe kubabwira ibya rose mbere banashaka ntiyarazi n'insobanuro zazo kuko yarakiri muto maze kubabwira inzozi bigaragaza ko na bene wabo bazomupfukamira na se na nyina eka umujyango wose uzomupfukamira bumva bati kakahungu rero kabaye kakarose baca mu izina rya Karose muri cyo gihe rero umusuri izina Yosefu se amutuma kujya kugaburira bene wabo injya aho bari mu ishamba bari kubarisha intama canke bari hafi intama baragiye mugabo ngo masubira inyuma gato Yosefu ya jambo tutwasumye ati Yosefu aruti inzozi azirotorera benese barushirizaho kumwanka baramwanka mugabo amaze kuwarotorera zijya nzozi barushirizaho kumwanka ingazi gira kane nuko barushirizaho kukwanka cyangwa no vyita urwanko cyangwa no vyita ni kwankwa hari giye wankwa atari uko woba wakoze ikosa birumvikana n'abantu bazi barazi bakora amakosa nivyo rushobora gukora ikosa abantu kuva uwo munsi bakumva ko bokwanka mugabo hari ikindi gihe bakwanka atari uko woba wagize n'ikosa bakakwanka mbere kubera Imana yakwishuye bakakwanka mbere kubera Imana igiri kwishure bakakwanka mbere kubera Imana yagize iki kuvuze ko imbere y'abantu bakakwanka kubera kumbura Imana yakugiriye neza uronka kazi bakakwanka kumbura Imana kubera yakugiriye neza igushira handi hantu igushira mu rundi rwego Yosefu baramwanse atakindi kivuye ko kose amukunda icyo cyonyine cyabaye impamvu z'uko bamwanka wewe barakwanse atakindi kivuye ko kimwe gusa kubera Imana igukunda icyo cyonyine cyatumye bumva bakwanka hari abantu bazi kuvuga akavuga ati buriya nakandamwanka ndamwanka yemwe ndamwanka n'ukuri ukiyumvira umuntu akwanse ntabwo yakuremye nta nigisho yagushiriyeho nta nikintu na kimwe yakuzi ko mu buzima mugabo umuntu akakwanka tu kandi akakwankiriza umuntu arashobora kukwanka akanka nabo wavyaye umuntu arashobora kukwanka akakwanka nabo wavukanye nabo umuntu arashobora kukwanka akakwankiriza atakintu na kimwe bivuye ko ariko rero ngira ndakubwire ni aho bagejeje kukwanka ngira ndagisubiremo neza aho bagejeje kukwanka uhorazo warushirizaho kugukunda vuga uti amen bo barakwanka bakakwanka cyane ariko Imana nayo ikacigukunda cyane rwose uko bongereza kukwanka niko Imana yongereza cyane kugukunda uko bongereza kose kukwanka Imana ikaca yongereza kose cyane kugukunda buriya wowe nturi yo kugihamana uri yo kubw'umugambi w'Imana iyaba ari kubw'abantu ntubukiriho iyaba ari kubw'abantu ntubukivuga iyaba ari kubw'abantu ntubugendagenda nk'uko ugenda uburi kimuga uri impumyi ubutumva ubumeze baba kugeneraho ibibi byose bibaho iyaba uko abantu bagenera ibibi ku bandi iyaba ariko biba muri iyi si ababaye bakiri bazima bameze neza ndibaza ni inkozi z'ibibi gusa kuko ukora ikibi buriya nta muntu amwanka cyane ariko ukora icyiza hari kindi giye bazokubwira ati urishira imbere kubera wakoze icyiza urafasha abagwaye ugafasha abagowe ukitaho impfubyi ukitaho abapfakazi ukaza wumva abandi bavuga ngo urabona gwajya ariko arabarirako cyangwa ati atari ko arikundwa kaza wihorere tu icyo ukora cyose urarakizi kandi arakibona kandi ibyo aguteguriye ni byiza cyane yamasezerano yagusezeraniye ntabwo azohinduka ngo nuko naka kwanka Iyaba ari uko Satani aratwanga cyane, iyaba ari uko ntituba turiho. Iyaba ari uko uko Satani yoheje Adamu na Eva bakora icyaha, Yesu nta nubwo yari kuza ku isi kuducungura, yari kucyareka akavuga ati ko na Satani abanka reka nanjye ndabanke. Ariko kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi, ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Babwire bakwanke cyangwa bareke, icyo Imana yaguteguriye ni ngombwa gishike. Nta kintu na kimwe gishobora kuzibira umugambi w'Imana. Herode yari yagerageje uburyo bwose cyane yanke Yesu akivuka, mbere bishikaho yica abana, agira ihonya bwo ko ridasanzwe, yica abana bose batarashikana imyaka ibiri kugira ngo arabe ko na Yesu yopfa muri bo. Ariko ugwanywa ya mwanga ntigwabujije ko umugambi w'Imana ushika. Ari abantu bazi kwankwa uti Jacki kwankwa umuntu arabimenya. Ari abantu bazi kwankwa bakankwa gose, waba kwanaka iminsi ibiri iminsi itatu akaba yakurushe akakwirukana ukajya kuba kwanaka. Ubwo rero ugasanga ni imfubyi, nigira papa nigira mama, buri imfubyi ifite ibibazo. Hari igihe abana na mukaste cyangwa akabana n'umugabo wa nyina cyangwa akabana n'undi muntu atacyo bapfana. Simvuga ko bamukase umuntu ari babi, mugabo birashika rimwe na rimwe bakaba babi, birashika rimwe na rimwe ahubaye bikaba bibi. birashika ukankwa rwose kugeza nimuzu wambara ntihagiye n'umuntu ayikorako. Uti Jacki kuvuga ubuzima bwanje warabibonye. Ya ubuzima bwawe ntabwo buri mu maboko y'umuntu. Iyo ni ingazi utegereza guca kugira ngo Imana igushitse kuri ya masezerano yawe. Imana icisha Yosefu kuri iyo ngazi yo kwankwa, yankwa na bene wabo. Se amutuma kuja kubashira injya, bamubonye aserutse ubwa mbere yababuze aho bari bari, kumbe bari barimutse abasanga ahandi. Agiserutse baca bagira inama yo kumwica. Ariko buriya Reuben acamugirira neza amubwira ati sha Yosefu ndakubwira ikintu sha. Nako abwira bene wabo ati ndababwira ikintu, reka tureke kumwica dutume tumuta muri iki kinogo. Yosefu naho byari kugenda gute, naho bya sinzi nimbuzi umusirikare akomeye cyangwa abasirikare bakomeye cyangwa igisirikare cyo bagikomeye ngaha ku isi, naho cyari kuza cyose kize kwica Yosefu ntibyari gukunda, kuko hari icyo Imana yari imaze kumuvuga ko kandi ni ngombwa cyategerezwa gushika, kuko ni Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Vuga uti amen. Naho urari inzara naho utagira akazi, naho utagira ukwitaho, naho utarose amahere kuriya ku bitaro, cya kindi Imana yagusezeraniye nimba ari Imana nyezina, kuko ibivuga ni byinshi buriya. Hari uvuga ibyiyumviro vyiwe, Satani aravugisha abantu, hari abavangirwa n'ibindi. Mugabo akaba ari Imana nzima yaremye isi n'ijuru, ariyo yavuze bishake bitebe, bishake bitebuke, bishake bize mu mwanya wabyo bizoba tu. Ni ngombwa bizoshike kuko uwabivuze afise inkomezi kurusha uwubigwanya. Uwavuze iryo jambo kuri wewe afise inkomezi kurusha uwukugwanya. Naho bazogushira ntako bizogenda atari uko Imana izogaragara yigaragaze nk'Imana. Ubuzima bwawe ntabwo buri mu maboko y'abantu. Oya namba na gatonya. Abakwanka bakwanke, ariko intumbero y'Imana izoshika. Bareke bavuga ibyo bagomba, ariko uhoraho arazicuye kuvuze ko kandi ngombwa kizoshike. uriganyira ugacika intege bivanye n'ijambo rikomeye cyane runaka yavuze yarakubwiye ati nzoguhiga kugeza yarakubwiye ati uce hepfo uce munsi nce hejuru nzoruhuka ndakwishe barakubwiye amajambo akomakomeye ameze nabi ateye umutima ubabaye ubabara ubu warahunze n'ugitaha muhira ubusigaye uba mu mihana usigaye uba kwa naka ubu warabuze ingene ubigenza mu buzima kubera naka yakubwiye ijambo ribi cyangwa wumvise inkuru ya naka ariko araguhiga kugira ngo ukumerere nabi ariko ndakubwiye nirema nimba uzi neza ko hari icyo Imana yavuze ku bugingo bwawe nimba uzi neza kuri udasanzwe nimba uzi neza ko Imana yagize neza ku bwawe agira icyo avuze kuri wewe ndakubwiye ni rema kandi rema kandi ntugire ubwoba kuko ivyo yaguteguriye ni byinshi ngira ndakuremeshe wowe mpfuvye ubupfuvye bwawe Imana irabuzi kandi mbere yuko uba impfuvye yarabizi arazi impamvu yaretse papa wawe arapfa arazi impamvu yaretse mama wawe arapfa arazi impamvu yaretse inshuti zawe zirapfa arazi impamvu yaretse bikuba kuko wewe utagira akazi irazi impamvu byabaye uko wewe ndazi ufite ikibazo kumbure muri mwishengero usengeramo nibashaka kutera imbere hageraho uririmba waririmba neza zikaba ingorane abakubwira ko wishima bakubwira ko bakubwira bakubwira aturishira hejuru niki ntugira ubwoba Yesu agira bikore byose iyo ngazi ugira uirengane ni ngazi imwe mu ngazi indwi utegereza gucamwo kandi ntibyakunda utayiciye ko nta kuntu wategereza gusimba imwe ngo ukire zitandatu zonyine ni ngombwa uce kuri izo ngazi indwi uko zakabaye kugira ngo ushike hahandi uhoraho agomba kushika ni baba wa yatima ati ni se w'impfuvyi reka tuhamagare Esther Wahome
wa mayatima, urise w'imfuvyi, urise w'imfuvyi, uri umugabo w'abapfakazi. Yesu yagize neza nawe yanka na wa munyavyaha aramukunda, uretse gusa ko yanka ivyaha vyiwe. Ariko arabandi nabo bashwa kwanka umuntu yakoze icaha bakamwanka bakanamwankiriza kubera icaha yakoze, ariko umukunda ukanka icaha yakoze. Ugo n'urukundo rudasanzwe. Gukunda mbere n'umwansi wawe yagukoreye nabi. Yosefu yanswe na bene se. Nimba hashikaho umuntu ayanywa na bene se, mbwira barundi ho byogenda gute? Mvuze barundi, simba mvuze ubwoko bw'abarundi, mbavuze undi muntu atari muri uwo mujyango we. Bicuriki. Nimba hoshikaho umuntu yanywa n'uwo bavukana, ariko naho wanswe n'utari kukwanka, nubwo wanswe n'uwo agomba n'uwategezwa kugukunda, nacho bivuze imbere y'Imana. Mbere icyo nico cyagituma rero uhorana gukunda mbere kurusha icyo cyonyene bakwanke bakwankirize waracha kure kindi kintu gishasha gitangaza bose. Hari giye bashaka kukwanga ngo waronse kinga waraka caguha gapikipiki. Barashaka kukwanga ngo wavyaye umwana umwe Imana ikacaguha veni 20. Aho urwango ruzogera mu kukwanga ni urukundo waragukunda ruzorenza. Vuguti amen. Iyo ngazi yo kwankwa ni ngombwa nayo yicemwo kugira ngo umenye ko Imana ari Imana, umenye ko Yesu nawe yanswe mbere yankwa nabiwe. Abaherezi nibo bagaragara ko ari abantu bazi cyane amajambo y'Imana, ariko nibo bamwanse bamubonye. Atari uko bamwanse ku kindi kintu, tube turaretse Satani yabashizemo iyo mutima mubi. Bamwanki ikindi kintu ivyiza yakora. Amajambo yavuga akaba, ibitangaza yakora. Abaherezi bazi amajambo n'ayandi bafise n'ubuhanza, bafise n'imishatsi ya noir blanc yirabura niyera kubwo ubusaza. Niwari bwigire bakiza n'ugwaye malaria kumbure no kwitari bwa beho cyo gihe. Mugabo akabona uwavutse babona umujeune akiri muto, bakabona ariko akiza ibimuga, impumyi ziko ziragenda, akaba yazuye Lazaro, akaba yakoze ibitangaza bidasanzwe, igisagara cyose kikajugumira kavuga ati haje umuntu adasanzwe. Aba mu bantu basanzwe yakuriye hasanzwe, yakora ibintu by'imbaho n'ibindi, mugabo ujya muntu ntabwo asanzwe. Icyo cyonyine gituma muri bo bumva ishari, bumva ko bo mwica, kandi barabiteguye kandi baranamwica. Mugabo mugambi w'Imana wari kugira ngo Yesu nawe ashike ace kuri iyo ngazi, kugira ngo ashikire ya masezerano yugiwe ko azopfa inyuma y'iminsi itatu azuke, ni ngombwa yategezwa guca aho hantu kuri iyo ngazi y'ugwanko. Ugomba gushika ku masezerano yawe, ni ngombwa uhace. Nimba utarahaca ntiharagera kushikira ya masezerano yawe. Hari ibindi biba hakagira naho utwenga uvuga ati ya none nanaka nawe none nibi navyo, bakakwanga ngo wambara gashati keza cyangwa gakwe mu keza. Icyo cyonyine gatuma umuntu akwanga, mugabo n'umubonewe ko ari umwansi. Ndabigusavye n'umubone ko ari umwansi, ahubwo umubone ko ari umukozi w'Imana agushitsa ha handi Imana igomba kushika. Yes. Hari ibindi bintu Imana irekura kugira ngo bikube ko abakarudayi batwaye inka zo kwa Yobu wibaza ko batari bari ko bakora iki Imana igomba ko bakora. Imana yaruguruye umuryango kugira ngo bashike bamwibe Yobu abana biwe bapfe za ngwara zatumye n'ibindi 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 abicanyi baraza bari bijya byose byabaye. Byabaye kugira ngo Imana yigaragaze ko ari Imana. Reka bakwanke kugira ngo Imana yigaragaze ko ari Imana. Reka isi yose imenye ko wakunzwe sha. Uwaswe n'abantu yikundirwa n'Imana. Kizimutanswe n'Imana. Ariko ikibazo mbega none uracahagaze mu ruhande rw'Imana. None kwigiye bakurondera ngo bakugirire nabi na waci uja mu vyambu na ugurondera kubagirira nabo nabi. None ko wavuye winjira mu vyaha vyinshi ko wavuye winjira mu busuma barase kuguhemba none wace wibi ibintu vyabo ngo urigaruye. Oya baragukubitiye umwana none nawe acufata umwana wabo nawe urakubita. Oya barakwivye itongo barakujana itongo nawe acufata itongo ry'abandi nawe bagutwaye umuduga nawe ucufata undi muduga wawe. Ivyo wagiyemo vyabaye vyaje kuba bibi kurusha Imana ikabura hica kugira ngo ikugirire neza. Reka ivyo bakoze wewe usi wasabire ku Mana urabe iki Imana izokora mu bugingo bwawe. Ni ngazi imwe mu ngazi utegereza gucako kugira ngo Imana ikugirire neza kugira ngo ushike hahandi. Ariko abakwanga nabo bokwanga intumbero y'Imana itegereza gushika. Bitebe bitebuke bwire buce hagwa imvura canke hagwa izuba habizuba uko bizuba bimeze kose ivyo yagusezeranye ni ngomba bishike. Nubwo bene wabo na Yosefu bahavuye bamuta mu kinogo munyuma bamuvaye bamukurayo baramugurisha kuba Midiani bari bagiye muri Egiputa kudandaza baramushora nka kujya bashora ibijumu canke iki ifeza 20 nivya uwo bavukana. Nubwo babikoze bari bazi ko bari kubakora nabi cyane bari bazi ko bari kwamwere kugwanko rukwiye ariko kumbe bari ko bamushitsa kuri ya masezerano byategerezwa kuba umushikiranganje wa mbere muri Egiputa. None ntiyarahazi ntiyarazi n'abajayo ingene byari kugenda yari ngombwa ko bene wabo bamugurisha kugira ngo abanze ashike muri Egiputa maze Imana imukoreshereza aho yagomba ko imukoreshereza amasezerano yiwe ago ategerezwa gushikira aho amasezerano yiwe ategerezwa gushikira. Arushwa kukudendereza akagufungisha kumbe handi bagufungishirije ni amasezerano yawe azoshikira. Arushwa kugirira nabi akakwiba cyanyaka akanakwirukana ku kazi kumbe handi ni amasezerano yawe agomba kushikira. Handi bari kwagusunikira nuwatinye cyane nuzi impamvu usenga ubaza Imana hari igihe usanga niho amasezerano yagomba gushikira. Rekanda gwe kano karirimba ati abakwanga bakwanke intumbero y'Imana nihinduka maze inyuma yaka karirimbo ndagusengera wewe wari wasubiye inyuma wari wagize urasubiriza mu nkoko wa undi yakugiriye nabi wa undi wari kurahiga kugirira nabi wa muntu yakugiriye nabi ariko tubaharire boss maze ubone iki Imana izokora kuko hari iki Imana igomba gukora gishasha kitigeze kubaho kandi bizwabishasha kuri bose. Abakwanga bakwanke intumbero y'Imana ni ngombwa ishike nihinduka. Thank you.
kumwe Shika, wagari kumutima, yabivuze mwibesha. Ganasa nzinzira zimana, simwiza abantu. Yabantu badugije, yamanura. Simana yateguye, kirate bakigashika. Wagari kumutima, yabivuze mwibesha.
Gusengere kandi twizere ko uraho azakora ikintu gishasha hari cyo uragomba gukora ku mubugingo bwawe kandi ni vyiza ko uba hafi cyane y'uraho kuko ikigomba gukora ni cyiza cyane kandi gishwa guhindura nabandi reka dusenge Mwami Yesu Mana ugororotse uri umwami udukunda uri umwami utubabaye Yesu utuba hafi mu bihe bigoye waradukunze tutakuzi uratwitangira tutarakumenya ewe Yesu ndagushimiye kuri mwene data atahuye neza ko atarakwiye gusubiriza mu nkoko ikibi kukindi ahubwo yarakwiye kugira neza Yesu yaranswe bihagije ariko Yesu mugirire neza kuva uno munsi abone igitangaza cyawe reka abantu bose bamenye ko yakunzwe nawe reka abantu bose bamenye ko umugirira neza ndazi ko yoba yankwa muri uno mwanya reka bamwanse bose bamuhindukire baba bagenzi reka ibitangaza bigaragare kuri we reka ubiboneke yamasezerano wamusezeranira ashike koko Igihe cyabaye kirekire papa era abayamaze kucika intege era basigaye yumvira ko utobuki mukunda era basigaye yumvira umenga nibindi bintu ariko Yesu ndagomba ko umugirira neza umwibuke nawe ugire neza papa ibuka umujyango wiwe ibuka na babandi ibuka zangorane z'amatongo yo barimo era abana babandi bamurondira kugira ngo umugirire nabi Yesu umugirire neza umutabare ni giye kitoroshe kuri we ni giye kibabaje kuri we ni giye giteye ubwoba kuri we ariko Yesu urashoye guhindura amateka yiwe urashaka guhindura kahise kiwe urashaka guhindura bya bindi uko biri kose kwa kundi satani yari yabipanze kwa kundi abana b'abantu bari babipanze Yesu umugirire neza bigaragare kuri Imana ishoboye reka mahanga yose abimenye reka isi n'ijuru bishinga intaye Icho kinu, icho gikogwa gishasha, uzo wakoze papa. Ndize kuza kubikora, ndize kuza kwigaragaza nk'Imana. Ni mu izina rya Yesu Kristo mamere mucunguzi wacu. Amen. Muri umwanya rero mari kumwe na Jackson Nkishimana. Nimba ufise ikibazo cyangwa ushobora gutera icyumviro cyangwa ukeneye ko tugusengera,
washa kwandika message cyangwa kudutelefona kuri 75 14 14 79 75 14 14 79 cyangwa 79 14 14 79 cyangwa 79 14 14 79.